Sintetela ke medley relay yabafana ke manje masuka ke laphana kahle kakhulu bakhona abafana be Pine Town kuna owe Alexander kuna owe Marriage College kuna owe Hilton ne Brentwood ne Glenwood ukona ihello of telephone kanti nampana ke bayana phana ngaphesheya njengamanje njena kwi back straight basihamba kahle kakhulu abafana njoba ke benza le medley relay njena laba bokuqala bazogijima ama mitha angamakhulu ayishiyagalombili kanti ke bawuthi uma beqeda banikeze abanye abawugijima amakhulu amane kanti kulandele abamakhulu amabili kuthi ke abogcina asebeyoqeda bagijime ikhulu elilodwa nakho ke manje sababona abafana baya laphana ke manje bayezojika bengene kwi home straight laphana uhamba phambili laphana umfana we Alexander kanti khona we Hello of Day eduze kwakhe ukhona futhi laphana yebo nomfana we Solomuzi ekhona eduze kwakhe no we Marriage College nakho ke manje beza laphana nganeno ngapha kuthi bazodlula lapho besukele khona esahamba phambili laphana umfana we Alexander
John. Sinthathe ke manje lapho abafana umfana we Alexander ehamba phambili lapha ya alandele owe Peter Maritzburg College bagijima ke manje singathi ngase ikhaleleke insimbi manje sebekusekusele ibanga lingangana meters angamakhulu amabili we Peter Maritzburg uphambili owesibeleni sibone owe Westville edlula we Peter Maritzburg beza ngendlela abahamba ngayo le ibazonikeza abafana bazokwenza I 400 meters Alexander ihamba phambili Westville ihamba isibili beza kahle kakhulu la umfana we Alexander uyene hamba phambili kahle kakhulu uzonika owakubo azothatha amakhulu amane wama meters
masbato shesevela phana ngaphesheya ke manje nanguyena umfana we Alexander oluke hambe yedwa phambili uze abheke muva afuna ukubona ukuthi ngabe ubashiya kangakanani na abamlandelayo eduze kodwa nokho ufanele anganaki kakhulu ngoba lide ikebe alivulile bangibhekele njena phakathi kwakhe na bamlandela ngemuva laphana umfana yebo nakho sokuqhamuka ke manje uwe Pine Town evela laphana endaweni yesibili nakho ke manje bakwi home state kumfana we Alexander laphana hamba phambili landelwe eduze laphana ngowe Pine Town wafika laphana wamnikeza owakubo we Alexander
Sintathe ke manje sebethatha I 200 meters yesibili la njengoba begijima lapha iAlexander selokhu ihambe phambili ilandelwe iPine Town Boys High School ilandela isibili bese sibone laphaya umfana weAlexander uphambili wePine Town umjahile kodwa ithuba liselide nokho weAlexander uhamba phambili Pine Town yenza into engakaze ijwayeleke lapha iPine Town naso ibukela bese benikeza manje 100 meters